Yo, what's up, beautiful people of YouTube? Welcome back to my channel. Kamala Mkulan Lang. If it's your first time, click on the channel link. I'm going to get to the subscribe button. I'm going to type so that YouTube. As of Nyagas is a song, guest cut, manga being faga, enjoy videos, humble, humble, and if you're a returning subscriber, thank you so much for the love and support. Nyagala, go to the like button. I'm going to share a comment down below. As in today's video. So, Nestisi had an interview with Umek G on Podcast and Chill with Umek G. Khona ekhulume khona ngokuningi ke okuhlangane nempilo yakhe kubala phakathi ke nokuthi ubaba wakhe ke ebesazi ukuthi ekuqaleni bekangamsupport kahlehle ngalomsebenza wenzayo kodwa ke ugcineke esekamsupport nangokuthi ke useka ya attenda ke nawo kama show wakhe uNSTC wabala ke phakathi nokukhulisa ke no step mother nobunzima ke andlule kubo ke kuye ke leso sikhathi ke sempilo yakhe ukhulumile ke namaphupho akhe makhulu engisho ebale phakathi nokuthi ufisa ngelinye ilanga ukuthi enze ingoma ke no Young Thug u Drake u Future o u Travis Scott lokho ngayenza ke ukuthi asho ukuthi sefinyeleleke kakhulu ke maphupheni akhe ke washo ke nokuthi ke uzibona at the age of 35 a billionaire ubani ongasho ukucabanga ongaphika ke futhi lana phakathi kwenu ukuthi lokho ngeke kwenze ngoba sonke siyambona uyakhula ngempela in terms of i-career yakhe i-passion yakhe and siyakubona ke ukuthi kungenzeka ngoba sekukuninga kwenzileke wafaka ke ne-South Africa emephini kanye ne-Africa yonkana waphinda futhi wabala ke wachaza kabanzi ke ne-beef noma singathi i-hate between yena no DJ Speedsta nokuthi iqale kanjani nokuthi angeke kumanje hayi ukuthi bayazwana kahlehle ngaleyo ndlela umuntu nje njengabanye abantu kodwa ke akazange ayithande kakhulu ke into ayenza ke yena ke u DJ Speedsta undlaleke kabanzi ngayo ke leyo ndaba leyo ukuthi kahle kahle yasuka kuphi ke nokuchaza ukuthi yena ke wayenga appreciate if to u DJ Speedsta mangabe khona into angayithandanga ngaye ukuthi amlandeke straight akhulume naye kunokuthi ke agagamele agijimele ku social media ngiyambongela kakhulu ke uyena ku NSTC album yakhe le eyenza kahle kakhulu ke kuma charts ke siyayibona ke izulu man with some power siphinde ke futhi simbongele ke no nengi career yakhe ngendlela ikhula ngakhona ipassion yakhe nezinto ke azenzayo ke ukukhula as a businessman sithi ku NSTC shout out to you ngiyacela ukuthi ushike uvo lwakho comment section ukuthi wena ucabangani ngale ndlela uNSTC yakhula ngayo nangokuthi ke sasikhona yini na isidingo sokuthi uDJ Speedsta arelease ke zonke lezi zinto ayezisho ke kuNSTC ngiyacela ukuthi ushiye comment section down below sihlanganeni kwenye video welele.